Kua tīmata te rōpū tōrangapū Aotearoa Tuatahi ki te ātawānanga I ngā tono anāhinara araipa hoki ki te whakatū kāwanatanga. Engari, pērā I ngā kōrero o nanahi ka hore anō tētahi whakataunga matua kia puta mai ngā rōpū e toru I te motu whānui e tatari ana kia puta ngā hua o ngā pōti kāwanatanga motuhake ka puta hei te rā horoi. Nā kia whakawhiti atu tātou iai ana ki tā tātou tu te tōranga pū a Eru Rerekura Eru he hanga kōrero o te wā.
Tika tau harata e tatari tonu ana kia puta mai aua te tauranga mō ngā pōti motuhake. I hui tahi ngā rōpū e toru nei, engari, mō te wā poto, no aiho.
Nō ngā hinara te taiata, nō reipa te tai ahiahi. E rua ngā rōpū e whai nei I te tōhara kotahi. Engari, nā te tōhara o te nōta kē I whakatakoto te kawa mō ngā whakawhitiwhiti kōrero.
Setting the agenda, the ground rules, the protocols, how we're going to go about it, let's have an agreement precisely as to how we're going to do this.
Ahakoa kāria Peter Paraone I te whai wāhi ki te whare pāremata, hei tāna, me aroke tāna rōpū ki ngā hiahia o āna apataki.
Mena I rongo I a mātou te wairua o te motu I rongo ake te kohiringa pōti, e hihena I a rātou ki te hakahau e kāwanatanga. Engari, kia au nei, ko te mea nui, kia hakarongo I a mātou Aotearoa Tuatahi ki wā mātou kai tautoko nahe, wena te mea tuatahi.
Hei tāna, e tau riti ana a Aotearoa Tuatahi kia reipa.
Te nuinga engari mō nahinara, karekau ke I tino maha pēna I a reipa. Engari ki reira e tahi atu ngā kaupapa I orite.
Engari ka whai wāhi ki te whakawhiti whakaaro e pāna ki aua kaupapa here.
First of all, they've got to accept that they're going to have to move on some of their policies and to accept that New Zealand First has policies that they may have to accept.
E whakapono ana ia, e hara ngā tūru Māori I te kaupapa here tūturu I nāianei, mō Aotearoa Tuatahi.
And I would have thought that the discussions that his early comments generated would have seen Māori come out in numbers to exercise their vote. Unfortunately, that wasn't the case.
A, hei tāna anō, Kāria Peters e whai ana I te tūranga, hei Premier.
Tōna tikanga, hei te rā horoi, ka kautihia katohia ngā pōti motuhake, 380 mano. Hei tā Peters, hei te rāpare, ka puta tāna whakatau, tārea te wā, ki te ai. Harata.
Tēnā koe, Eru Rerekura, tu te tōranga pū a te karere.